our DS for life.
Hey, I'm Mshoshaphansi. I go to the working. I'm not part of the working. I'm Mshoshaphansi. My area is very nagroba. The labor side is very naba. We see who is very rubbish. So, if no one is told, we are to buy Mshakolo fellow. So, but let's move gating. Move our opel. Move busy. Move. Baba, move our raga. Go fellow. Move. Go check out the good fast. Move. But check out my paper. Move. But fish. Move. Modern paying. Go. Go ya ka bona ba re ba fisha Mshoshaphansi ka tsile ba Mpumalanga gona gore kana le Mshoshaphansi.
Komisi wa makhulu ya ndi ne vete loko misa lo ndi busy ka re bala ma credit. Makhulu wa ne busy la nga tsama go nje mi ho ntsha me go stu mo muva muva swa ku itwa swinwana swi hisa ka kahle ka swa ku hisa ndi swi tini loko swinwana kumbe itwa kumbe itwa ku nandzika kumbe itwa ku ina ndi swi tima kumbe swa ku nhlambani kumbe lama ku itwa ku tsakisa kahle kahle swa ku ma va amavavi u twa ku tsakisa swa ku swi va hi ndlela la ku u fanele u twa ku tsakisa na wena n'wini ndzi se a wu nge tikhomi ku loko swa ku swilo swi nandzika loko swi vava wa swi tiva ku swi nandzika swa vava and then a swi hambani ma-actela sweswo loko twa ku vava u twa ku ix loko twa nandzika twa ku u kumbe ku ix kumbe ku yu and at the end ku famba ka nkarhi a gina se va improve ku munhu wa endlaka swilo swa munhu wa soswo
a Mshoshaphansi i mhaka leyi endliwaka hi vavanuna va ya kamba murhi va tlhaveriwa leswaku va ta gangisa vavasati va nga swi twi se lo nga vona nsati leswaku u wa n'wi tsakisa teka n'wi gangisa hi vusiku a nga swi voni a ku na leswi a swi vonaka so lo nga yendli wanuna a n'wi naveleke hi yena a swi tivaka hileswaku hambi ni nhlikani u wo n'wi tirha hi ku languta ni matihlo ntsena a munhu loyi a tirhisaka Mshoshaphansi ha nyanga I munhu loyi a navelaka swilo leswi swa ku fana ni leswi a ri wanuna a ku navela we hi matihlo se a ya nyangena khendla a murhi lowa ku yela ku gangisa a wansati hi ku n'wi languti matihlo se nyoka leyi ta va yi fikile swi le ka nkarhi lowu va nga ta swi vona hi vonanini wa ku swa ku laha ku na leswo karhi hi fanele ku famba hi swi languta hi ku vona vana vo fa lava humaka ndzeni makhwiri mo huma loko a divani nuna wakwe ngati yo tlhela
swa ku Mshoshaphansi hi huma hi ku hambanahambana mara ku ri xo xin'we Mshoshaphansi un'wanyana loyi a nga ni Mshoshaphansi a nga ha ti holola ku fana na meso wa vona a ku still a va endla swona ko swa ku i va endla yini and then un'wana a va karhi a ri busy a endla nenge swo swi vona swa ku a swi tiva ku loko a karhi a endla sweswo loko a karhi a cinisa nenge i va a ri karhi a endla yini I buy a mark and a bong of a catechy boy of a side. Lava Ashuku Meza walk Rimasiku. My dog knows one, commissioner. Never one of a side. Susan go out one moon. Wait, Lana, Mzan Ponzo Pook. And sadly, so always to go for Ufigan Junum Kumakarel, the go of an number of an amount of 12 Janjan. And this Umkumakarel, no figure, who knows one moon, a mara, one notion to me, boss, yes, eight in the carrel. Local figure. From come 1 to 3 a ukubukho nje so
king accusilwe namo ka ngompitsa ka mloyi le Mshoshaphansi ene akitsibisilo ka nthwe ba bulelang ka yona Mshoshaphansi ke sipitsi ke mole ga fa gude even now ba la batho ba gana mo ba re nthwe isano ba i direga le tshwena ye ba bulela ka yona le gana bya lo solo ba ri gona tshwena mo o sa le gona ka tsile ba recipe tshi rena Mshoshaphansi ba o balago solo o santse o le gona le tshwena ye solo e santse e le gona bjalo gore ke amang tshwena ye a go tsebalege le Mshoshaphansi